They call Ashanti Mantam Emo. Na Ashanti Regional Coordinating Council, wamu ye bambo ejine tuku. Mantam muswa for Honorable Simon Ose Mensa ene da bedre ano. Wejina wamu anem eje achedi ya kesie. Ene nketuwe finime kwa kesie ene nketuwa nchenya. Covid-19 wadibetu hon anamu.
Nyuma ahodoɔ ɛne amamfoɔ ɛna ɛka bɔma ɔmudi sika ɛne ɛneɛma ɛde ba bɛboa sɛ saa yare bɔne yaba ɛyɛ COVID-19 yɛmfa nko ne yɛmfa ntia na ɔtwe ɛwieɛ ɔbɛpie mu ɛwɔ Regional Coordinating Council ɛyɛ mpanyimfoɔ ɔmuda VIP buses ano ɛwɔ Kumasi ɛwɔ Ashanti Mantam a ɔmudi sika pa ɛsombo 100,000 Ghana cedis ɛde ma Ashanti Mantam asoafo no munyamfo Simon Ose Mensa sɛ ɔmfa bɔma Ghana mampanyin no ɔmfa nto foto a ɔmampanyin abɔse yɛmfa nko yare no afei ɛmo nkoa 300 bags and a fee and was also 120 boxes. Our more at the car. Would you know at two and chain? Nana Kojo Jesse Company Limited. One also so at the near man, your friends, personal protective equipment. And in your maybe a camera, a sumbo 70,000 Ghana cedis and kind of 700 million. Ningina, a be PMO ewo a sentiment swap for our GR, Ujina Ghana man penny, a name Eda Asi.
Yadiasida, Abema. Nana key Jesse and the Juma Fonia so far on by Sanso near the Asidema, a Javiasi, any VIP form pending form by the Omayano, a soya ni na a sre ubia uti yen, now hey and say, Omo Momo denaka crabby almost beach my end, Omo Fama Boa, a quan, ye con, a tia COVID-19, ye in Sahini, and in ana adodanqua, a kufuado. Ah, all born home or din bia said ye. Ibidi yare so enkunim enam se aban nim se enye ono nkwa na ho odin na ye nyina ka ho odin bo mwa na bebo ano enu nti eno san bo sa afutui ti wa wo bibibia se wo de koboa apomdin aso ye bi ana se wo de beboa Regional Ghana Health Service omo directorate no ana wo de ba National COVID-19 Trust Fund wo de ba ye begi na ya mu bi ansaka
ɛno akyi UTV nsam trefoɔ ɛne nana kɔgye gyesi atwetwe nkɔmmɔ ɛna afei communication director ɛde ma VIP passes ɛyɛ yɛnua adakabrɛ frimpɔn manson
bible sɛ ɔma mu ɛwɔ nhyira sen ɔgyeɛ bible sɛ neɛ ɔte n'akoma mu ma no ɔno ne onyankopɔn ho ɛdɔ no ɛna ɔka bio sɛ obi a ɔhu mmɔburoni mmɔbɔ no menyame mehu ne mmɔbɔ enti yɛwɔ ha a megyina company ne nano nyinaa nan mu ɛde saa nneɛma yi ɛma sɛ ɔmomfa mmoa wɔn a yare akɔdiawuo COVID-19 anaasɛ coronavirus no aka wɔn no
COVID-19 abɛɛ no ɛyɛ ɔman mu no nyinaa na asɛm no abɛtwe yɛn nti sɛ yɛka sɛ yɛgya saa adwuma wei de ama Ghana mampanyini a na ayɛ sɛ yɛwerɛ fie ho enti Ghana mampanyini ɛyɛ COVID-19 Trust Fund no a ɔmoteeɛ no na directors of the company and the management so so eta wo machi and a driver for and the drivers mate for omu nyina ko benkru mu se e de na yemfa eye 100,000 no emfa emeto trust fund num